Letilayishilinga loko edlulele letinye tato atika kufanele kuba semgwaqweni ngako ke betemthetho bayiqinisekisa kuze tingafanele kuba khona tiyasuswa
atisitiningi lebe ti major kodwa ke abantu labashonile abafiki naku 90 but then again kusukela kucalela ama holiday sesimise timoto letindlula 100,000 kule timoto lesitimisile khona leting 20,000 tato la abashayeli bakhona baniketwe ama summonses ama traffic fines
lihekele libombo lingilelinye lalawo lamatasa kule live bangetulu kwa 14,000 bamfla basebenta kuleli bakule live lase Mozambique nekuganga ke bese kuyanza ngobe basuke babaningi bamfla bendlu lako
sikhona ukuthola about 9 vehicles that were that are suspected to have been stolen at the border. We also recovered some firearms as well as illicit goods, including the illicit cigarettes.
Labanye ke bahlala emahora ate athaka besihlanu solo bavaleleke kulama roadblock. Labanye ke bagibele nebashayeli kuyabacasula loku.
Sina maybe boma 5 hours. So kisihlele la.
Asazi ukuthi sihlaleleni and then akusiphathe kabi ngoba nalelanga liyashisa.
Umthamo wetimoto ulinzeleke ukuthi wenyuke njengoba abantu baye emakhaya kuyojuba umnyaka lomusha. Ngingusiphephile kunene wetindaba te-SABC ehekeni leLebombo eMpumalanga.